umqeqeshi weKaizer Chiefs uNasruddin Nabi uchaza ngesinqumo sakhe sokuqalisa uEdsonCastillo ngaphambi kukakapteni weqembu uYusufMaart emdlalweni neSuperSport United. UNabi ubekhuluma ngemuva kokuthi amakhosi ehlulwe kwesibili kubhethi wePremiership kule season ehlulwa ngo-1-0 yiSuperSport United eNew Peter Mokaba Stadium ngomgqibelo kusihlwa. Ukuhlulwa kwabo kokuqala kwenzeka emdlalweni wabo odlule weligi bebhekene neMamelodi Sundowns ngoSeptemba. UMaart ojwayele ukuqala kule season ushiwe ngaphandle eqenjini eliqale umdlalo neSuperSport United, nokho ungeniswe ngomzuzu ka-23 esikhundleni sikaCastillo olimele. UNabi uthi babona ukuthi lo mdlalo wasesiswini waseVenezuela kumfanele uqonyeliswa ngokuqala kulo mdlalo bebhekene neSuperSport United ngenxa yokwenza kahle kwakhe bebhekene neSundowns nangesikhathi ephuma ebhentshini bebhekene neSuperSport kowe-curling knockout. Sikholwa ukuthi uYusufMaart ubedlala kusukela kuqale imidlalo yeligi nezinkomishi, kusho UNabi. Besicabanga ukuthi namuhla umdlalo omuhle wokumenza aphumule futhi sinikeze uCastillo ithuba lokuqala ngoba ube muhle sibhekene neSundowns futhi imizuzu engu-20 ayedlalile emdlalweni wokugcina neSuperSport mihle. Besifuna ukumnika lokho kuqhubeka. UNabi uphinde wengeza ngokuthi uNjabulo Blom ubengayiqali imidlalo ngenxa yokukhathazeka ngokuqina kwakhe, nokho lo mqeqeshi waseTunis ukholwa ukuthi uBlom uzoba usize eqenjini ngenxa yamava akhe. Mayelana noBlom, indaba yezimo zokuqina ezilokhu ziba ngcono kusukela efikile, uyabonakala ukuthi useqalile, uyabamba futhi uya ngokuqina. Ungumdlali esikholwa ukuthi angasiza ngenxa yesipiliyoni sakhe nakho konke eza nakho.